abusua ene adofo mo amu hweyen ewo akoko akasamu afidie iso titi obi ka titi obi echre mosofo made nyinada amamre ehine ena mia so ena mesaye adum kontre atiamehne ameye atiamehne na midin edi nana esoman kan kasatene ene ye akwaside kasea etwato ewo afinimu nyina enunti nesin se nananom anopa ye konkonwa so kobompa ye mawomu aduane edie ye maduane gunsa bompa ye fufuto e manananom ye wiya Asanteman tem ye chichira ye de kobo otumfo ose tutusu ene ye frane chichire kobo so opim so ye nyina santiti ewura na agoprama so na efri don koko no ene ye pani ebra ne behwe se aha nipa omufri achichiri ni benchaye awoho a omumfri ye man mu a wo mbeka ye ho ama ye di akwasidae no eno na ye pese ye kire obibini bia na se gana man bia se ma ahimie hu hia wo na behwe ye nananom efri aman hene ene abrempon ene adikromfo a wo nyina beta otumfo se tu krobia sante kotoko ene asante ma na akwa du yi adom onufuntabraba manse nyina enu ma no obi bebi sase akwasideɛ kɛseɛ etwato asisɛ ne sɛ ana obi bebi sase sɛn ne tie me na asuo mankan amamrɛ hin metu mira mekyire sie pepɛsɛ me ma obi ate aseɛ no ohunu sɛ sɛ yɛ nananom otwa di ampon basa kwa me yi adom nyankopɔn bɔ ɔsoro ne fɔm no ɔde tu mi hyɛ ahemfo ɛnsa sɛ sɛ yɛ didi wɔ ani so a yɛman nananom bi nso ni ɛwɔ honhom mu ɛno ne adeɛ ɛbaako ɛno nti akwasidae no yɛkeka akwasidae no nyinaa bɔ mu a na akwasidae asaa baa bɛsi ɛda a yesu yɛwo no ne kyɛ sɛ buro nyɛn no na ɛsɛ wohwɛ mu a ɛna akwasidae no ɛyɛ soronko koraa na woba a wobɛhu sɛ obi amfa ntima kɔkɔɔ abia ama ha na mmom yɛde ntima fitaa ɛne akokɔsradeɛ yɛka a ɛkyerɛ sɛ gold anaasɛ ahammono ɛna de baa ha sɛi na yɛwɔ mu no ani nam mu no yɛhu sɛ ahemfo mmienu bi a na wɔ mu deɛ ɔmo afira ntima tuntum a ɛtuo ka wɔ mo ho a yɛatutuutuo ɔbɛbibisa sɛ saa ahemfo no firi hen ɛyɛ ɔtumfoɔ kɔntire ne akwam sɛ mekyerɛ mu a na mekyerɛ mu wɔ bantema ɛhene ne asafo ɛhene ɛna mepa akyerɛ ɛfiri sɛ asantehene ani ne wɔ mo asante kɔɔko bebree na tɔkɔ a ɔmo kɔɔyɛ no ako ɔmo kɔɔyɛ no nso no asante ani nkunguo baabiara da na saa nnuafoɔ mmienu na gyina hɔ ma asante ko kɛse a yɛkoo yɛ gye asante si hɔ no na firi saa ahemfo no ɛnti baabiara ɔtumfoɔ sɛ tubɛtena biara no ɔmo ne ho kwan sɛ ɔmo kɔfa ntima fufuo anaasɛ ahammono anaasɛ gold ɛde ba hɔ ɛsɛ ɔmboaboa ɔmo ɛsa bɛtumi ato ɔtumfoɔ wɔ ha na n'akodɔm no ɔmo ta n'akyi abusua mpanyin se titi obi ka titi obi kyerɛ ankyɛ ne yɛhu sɛ amanwɔfoɔ no bebree baeɛ ahemfo mu firi miamia baeɛ ɔtumfoɔ tenaseɛ no ɔmo kɔmaa no adeɛ tɔkye yɛkɔkɔ gyee so ma ne yɛ fɛ afei yɛhu sɛ nananom aman na abrempɔn nnipadɔm no to ɛsa a ɛtene kɔmaa ɔtumfoɔ akwaaba anaasɛ yɛkɔmaa no adeɛ tɔkye ɛno no kyerɛ ɛfiri hɔ no yɛbɛyɛ ayɛ no kyerɛ sɛ ɔtumfoɔ tena ase ebinom de nsa ebinom de boa mu adeɛ yɛka a ɛhyɛ mviripu mu kɔkyea ɔtumfoɔ wɔn nyinaa kyerɛ ɔdoma nkomasɛm ne amammerɛ ne amanneɛ na mmom mepɛ sɛ metu mmire na mekyerɛ sie sɛ sɛ obi se onim ahenni adi kyɛ kɔtɔkɔhene ɔtumfoɔ sie tu a ɔka daadaa ne ho kwa ɛyɛ ntakrahunu na ɔpɛ sɛ ɔka sɛ Ghana ha sɛ woawo sɛ wonim ahenniɛ paa sɛ yɛka ahenniɛ deɛ ɛkyɛ asante deɛ ɛne ɔka boaboa ɛkeka no wano kwa yɛmfa no tu hunu nkɔ ba asra sɔre wosomfoɔ mo adeɛ nyina da ɔpem soɔ ɔte kɔkɔɔ so ɔkorɔbea asante kɔtɔkɔ ɛde seɛ atoma no ɛbɛyi de se kronkron ɔfe ne abankorɔ na nasubin antwedu de se kronkron dwaa prɛku na naakokoo su nana tanansi nana asuoma nkran kasatene adom kɔntihene ateamehene samrɛyi mpanyin si deɛ daeɛ kɔ so yɛa ne pitiri ɔtumfoɔ sɔre a na asanteman obiara asɔre
ɛfrɛ m nana takora mɛ sɛ ɔtɔ so mmienu kawie kuma ahene nakurɔfo nso hene ne no
ɛna ɔda roma yɛn nyinaa yɛnim deɛ nti ɛwɔ ha ɛna yɛafa hyɛ kɛseɛ ɛyɛ akwasideɛ ɛma asanteman ghana man ne wiase ma nyinaa mepa kyɛ wɔda roma ɛdeɛ na wonim fa akwasidaa ho ɔda kɛseɛ sɛ ɛdeɛ na nim fɔ ho
deɛ ɛsrɛ ne sɛ Yeah, Chia Ghana for Union and near Shofonia Tifo. We are Fasha Cassia. Now, and thanks, Sir Akwasideɛ, Bessani Bologna Shia. But an ABS Namjini is a quiet papa first war, Ebra, Santa and Afas were Dino. One man Nigia, Abba, Asanteman, no Achira, a Mamani, a Mania. I'm Bobia who say, I am for Sir Bibis Sia. Yes, you will name the item in the boy.
Better for Daruma, Yakase Adair, Monamian Penim for Adair, as such as say.
Say, Yakasa Adair, any Edacasia, Yamiban is at the Yanai Neba, at the Yanai Bia Desi. Now, they wouldn't say it in Penimfono, we are done where you could there. In the Adair, the one in Munyana, Adani, Adia, some Bocasia Pa, in dinner in the Dika inside the Yanai Bia Adesi. In the other day, she has a car. A yes, and Tia Mania, and Mamma say, Sabi Sabi, you call him Cognasso, Neco Gunsa, Babu Ocran, one Cogna Diane. Now you check join, said a Baya, you remember my Cogna. Nadia Cayen and Anuma, Womu Bacunia, a yes, and to my sea. In the other day, Ubi Samuel Sanity.
And I am running to meet you now, Joa Homino. Meme da yenra de bache enne akwaside akasie no wodaru made na mudigu akwam nima bena mudigu akwam ma enne dwumade aitimi ewie peye
se meme nda bia de bache akwaside dapa dapa no so yene wo wa won kwa yiase won fira kuntunkune wati ase e san se aye da kasie e ma no enti wodi ahotie efiri meme nda no boabo ano na kwasiala no wotimi dia kwoni kwonwa de ma gugunsa. Indeed, the party, or he didn't yet a dear bia. Yes, it was a year, and now say, Musu dear bia. Ugrani will fit us at a bia, or which we are good to consider. Sana Memin done ahead of party.
About 20 basse, no. Nima Ben, Diana Moye, Yan and Anomai and Fo, and then Anom and Ahima, Diana Moye.
The air and say, and I'm saying, but dear, didn't you know? Sabe, the two and make us here no uncle Yadriane. Yama, Wahiman in the Pebble Wa. I could not be a woman running Gunyadriane. And Tina Sabasa, no more Bobo, woman is Sanger. At the Anayaban one, and Yadriane Biasa, Sabia Kofagas, and Akropot. The Tuadiano is San, and the Buchiami and San, and Luni I didn't was Uncle Yadriane. Ade ma akunyano na nya nipa nyina nso na noa ya ofie bia mu ni a wono nkonwaduane ewo ho ndi eboabo eho memenda no ye pe ye dwan ni ya pe ye bayira e bofuo na ya pe board ye ni ma e bofuo e futo bofuo ade ma nkonwano ade twira akunyano e ma ni munyam ba
patcha frem wo hene basapon jumo
hene basapon jumo
Akwasideɛ ade bia eye titi ade ewo ho a Sebio ya bobosoa bosome no ekodu no pemponsi obi a na nananu matranse hu se we ya de nti ese ye wura etranse ema ahemfuni nyina eba ne naase no mo bechia no na chese ohwese ne obi a hu sitie ne ye kase ye bechia nso anye nipa ni nyina ene timi chia ye wura nsem ji aman hene no ene timi chia ye wura nsem na wo ba onyo oman na udru ano abo mu ase. It's a sanity.
That's a baby. And now, meaning, says, you be dear, because they say now, a young man dancer, and the action of Cosino. Your friend is
oh, I know that pa.
That's a meme that pa. You. And Tisano, I'm Wabay, and I say, then I'm going to go up, and it's Mississippi.
Oh, Sabasa, and no, Nananumusia, oh, them, na your trusty, and no, monsieur the chain. Ade a e ba bi si na de we ni ade a meka se enke ye kane no kra ka efre no odwira so
na na minim se odwira de eye ekuapemfo afahye
ye wo akan ni ye wo bi eye ade kese e pa ye ade kese a asi blonya dem so ho eti na se o hwa de we a aman hin nyina atimi aba so ho osha voter from say angna state ahi wo nyina aba itikawe no senka adewe no say yetete a anke fro no dwira because na akan ye wo bi me gidi se enche saa de no kra be sia mo nsomo wo bi
asante amomre efedodo efedodo pacho e de na ma saa dai e ye sronko chen afasha ka nyina
oh de ma ye sronko no e ye se bronya e pre na sa kusi akwasideɛ so eti na che se obi a o wa chiri ene adade bia no e so be chia yura because ana ye ken afi e si akwasideɛ pepepe so ho eti se enka ye hwa e se se ke dom nyina be chia yura na enso ye he dia be sinse wiemu ya e se se eti nipa ni bi so na aha sanete ya akwasideɛ a asa si bro nyada enu ti na ye so kokra
nana medase bebre me sanso mo akwa bebi ma aprebi ti
mejoso mejoso
afi afi siapa
wa na ne ma pa e koso na ye hu se ne nyame enu mo nyame sitie se nso ma wo
medase bebre
me din de grandfather Emmanuel kwame na fage
Pacho, Unim said, and Ned, I can see it. Akwasideɛ, a year as sentiment when I say, come, Muno, a year fashion can see a pair. But on Pacho, what a rumor. A dear, no one a fashion.
That's what is a
minim pedia, and so minim say, Akwasideɛ, I can see any day, church walker, I wore a female. I do on my dead Dania may ask now. I hear for name, for many, the Betia, and I will do for the same sort of me. Now, you know, you come home. As I said, you're in Asia. I fear I know a sign, it was in your Asia. And the chair I came on also before the two Zana meaning found it. But then I'm asking, I asked, I said, oh, so my is a PM, I sent to my and yes, I'm to my when we are saying, you know, now in China, I guess, where you are.
Fadam Pacho, the Tosu Bim, Mimi Dad, the Abachi, and their Akwasideɛ, your friend, Mimi Dada Pa. What a home, Peninsula,
and Pa. The problem is that you have been the Pabidi and Sunday, Sally Tunipa. Now, if you have been to Sally Tunipa, this is the band they are watching. And I
will soon so at
that time. My dear,
Bonnie and I, young
Cobbett, it is considered say, a sacred day. Yeah, very holy.
That's
Bonnie or Moncobet, yeah, Monty or Monk for everything.
Chama, come on, dear young Cobbett, dear. Meaning, Mr. Ayer, some. I am da pa. Into 24 hours, it's not baby. I saw it's not a fear. Yan fa ye answer, yan fa, and no man can say, I bet you or Henny a fee, and he fear. I caught a bonsay. Say, be busy, dear, and you're busy war, say, be a he fear. So I know, and I mean, never for home.
Maybe so e bi me nyum renmo so renin ti na me bi sa o se ene idi na o hwa e ma ene dai akwasideɛ e da ka se cha afasha ka nyina
o ma kwa mu na ho
menim se akwasideɛ aye da ka se a sentiment nyina enso e hye mabra e na na otu fo enso atase ma ne ka se se obi a wa sentiment mu se ya ban panyifo se aye hoho se aye kromafo se ya dehye ne se bi enkoa ye nyina ne ye ba e be som ne som ne se ye beta nyame ase ana ye ba me se se bi ye obi a kro ne hye ne nsa ye ba me se ye raso ti ne kro mu enti onko so nye niema e be ma na sum bi ala se ne mapa bi akoso ene puntu apie wo man ni mu enti ye nyina ya ba de o mecha se ana ye da so ha no mo enti koso ma puntu na se ne mapa bi enko so emra ye nyaa so beda nyame ase ene kumase archdiocese ya ba ha no mu bia na ye pope ni si ana mu enti ne wa ha no mo ne din the most reverend Henrik Jaragowski on the final apostolic ministry to Ghana onunti ana Roman for abaha archbishop gave just anoche owa emeritus enso ewa ha no mo enti na se Ipopu isi ane musu aha enti na adwuma die so e ma ne yeso ko damas
e se da mo se mo mo nyam obeta atri abusu afo asanteman Ghana man e wi ase fa na ba bia mo te yen kana ba bia mo hwe firi bia Aprebi waves ohine ire oba Aprebi mame wada romanti na agina ha e ye adwuma die ne nyina ba wie ye enne otumfo etena bia kumase manhia ahempo ene ya titire enintini chinia hodo nipa ona ofre achichini benche ye nyina be do no nyam bete achire ama dwuma die nse se die e die akotokra me die de frame ya ne nana ama ankoma akuapim ni abakan nana fo nyina won kwe madane me enya bufuo enya ntokwa enji so na mabina hu me na ofre me nana ma na ma jesus say nana fo nyina ahema enemy madam asibebre